Goroba kuri uyu wa kane Uburundi bwafashe umwanzuro wo gufunga imipaka yose iruhuza n'igihugu cy'u Rwanda nyuma yo kwemeza ko imibanire y'ibihugu byombi itifashe neza aho Burundi bushinja u Rwanda gufasha umutwe wa Redi tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Amakuru y'ifungwa ry'imipaka yose y'igihugu cy'u Burundi ihuza n'u Rwanda yatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane, ariko aya makuru yose nta soko ifatika yari afite. Umurundi Bob Rugurika ni umwe mu batangiye gukwirakwiza aya makuru ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, kimwe n'abanyarwanda barimo Robert McKenna, Cyubahiro ndetse na Albert Rudatsimburwa. Bamwe mu banyamakuru bari mu Rwanda bagerageje kuvugisha umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi witwa Jerome Niyonzima, ariko yanga kugira icyo avuga kuri aya makuru. Aba banyamakuru banagerageje kuvugisha ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Albert Shingiro, nawe yanga kugira icyo ayatangazaho araruca. Gusa aya makuru yaje kwemezwa n'imwe muri radio zikomeye mu gihugu cy'u Burundi yitwa Isangano. Iyi radio yatangaje ko inkomoko ry'ifungwa imipaka yose ihuza Burundi n'u Rwanda ari ijambo ryatangajwe na ministri w'umutekano mu gihugu cy'u Burundi na Martin Iteretse. Mu magambo ye ubwo yaganiraga n'abayobozi b'intara ya Kayanza, aho yatangarije ifungwa ry'iyi mipaka, yagize ati "Twahisemo gufunga imipaka yose iduhuza n'u Rwanda nyuma yo kubona ko dufite umuturanyi mubi." Umutegetsi w'u Burundi yakomeje aburira abarundi bashaka kuza mu Rwanda, ababwira ko nta hantu na hamwe basanga bafunguye. Ati "Ndabibabwiye mu nyumve, ntihagire uvuga ngo ndaca nemba Gasenyi cyangwa Kanyaru ngo ngiye mu Rwanda. Jame nabo iwabo ntabwo dukeneye, n'abari bari hano ku butaka bw'u Burundi twabirukanye nyine." Umutegetsi yakomeje avuga ko umuturanyi mubi afite imigambi idasobanutse ku gihugu cy'u Burundi, kuko ari we ubika inkozi z'ibibi zangiza zikanonera igihugu cy'u Burundi. Usibye itwiti iki kinyamakuru, hari n'amakuru ava mu binyamakuru mpuzamahanga nk'ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press yemeza ko u Burundi bwemereye iki kinyamakuru ko bwamaze gufunga imipaka iruhuza n'u Rwanda. U Rwanda n'u Burundi ntabwo bitunguranye, kuko mu mpera z'umwaka ushize perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi b'u Burundi baciye amarenga ko batakibanye neza n'igihugu cy'u Rwanda nyuma yo kurushinja gufasha umutwe urwanya ubutegetsi buriho mu Burundi wa Redi tabara. Ibi abategetsi n'ubutegetsi by'u Burundi bishinja u Rwanda, ubutegetsi bw'u Rwanda rwarabihakanye ruvuga ko nta mpamvu n'imwe yo gufasha umutwe wa Redi tabara, dore ko mu myaka yashize rwagiye rushyikiriza leta y'u Burundi abo u Rwanda rwagiye rufatira ku butaka bw'u Rwanda bafite umugambi mubi wo gutera igihugu cy'u Burundi. Mu bo u Rwanda ruvuga ko rwashyikirije leta y'u Burundi bafitiye umugambi mubi harimo n'abarwanyi ba Redi tabara. Umva uko perezida w'u Burundi yaciye amarenga avuga ko atakibanye neza n'u Rwanda, ndetse ko n'ifungwa ry'umupaka rishoboka
niwe kuko iyo tutananirwa baba barabaduhaye. Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ibyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo. Naho mu Rwanda nohanura igihugu cy'u Rwanda yuko cyomenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya, bariko bari mu rwango, bariko bari mu mugera.
Nyuma y'aya magambo ya perezida Ndayishimiye yongeye kuyashimangira mu ijambo ageje ku baturage mu ijambo rye risoza umwaka wa 2023 wagira ati
"Barundi, Barundi kazi bavukanye inshuti z'u Burundi, turangije umwaka turi mu gahinda kadasanzwe kuko Burundi bwaraye busubiye guhekurwa n'abicanyi bo mu mugwi iterabwoba Rede Tabara ofise icicaro mu gihugu cy'u Rwanda. Nobo turasubiriye gutera ivyatsi abo bicanyi bahekura u Burundi ibibondo arivyo vyari Burundi bwejo. Turahojeje kandi imiryango yahekuwe, twangira turemesha bakomeretse, tubipfuriza imisuhuko ya vuba kugira ngo basubire ku kivi. Mu bijanye no gutuza uwo mugwi w'iterabwoba, twari tumaze igihe tuganira n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ngo turabe ko bo kwikubita gashi bagashikiriza ubutungane bw'u Burundi abo bicanyi, ariko twaraye tubonye neza ko ibyo twayaga kwari kudusuka inkore ku maso, ahubwo bagumye babaha uburyo bwose bukwiye ngo badusamaze hanyuma batwubire. Nta n'umwe atabizi ko hamande yo gutikiza inganda mu 2015 ufashijwe n'icyo gihugu nyene uwo mugwi waciye uhungira mu gihugu cy'u Rwanda uraharonkera inyigisho z'iterabwoba n'ubwicanyi. Abarundi ntimuzokwibagira ko wahereye kugandagura abana b'imiryango mu ruhagarika hariya mu ntara ya Cibitoki, none ubu naho bakaba bubiriye abenegihugu mu Gatumba. Ahacu ntacyo tutari twakoze kugira ngo turabe ko ugo ruhagarara hagati y'Rwanda n'Uburundi gohera mbere namakungu ni vyabona kuko yadukeje igihe twebwe nyene twafata ingingo yo kugurura urubibe hagati y'Uburundi n'Rwanda ngo abene gihugu bimpande zose bashobore gusubira kugenderanira turibuka akanyamuneza abanyarwanda bagize basubiye kubona ikiyaga Tanganyika basubiye kubona umukeke n'indagara none utwa twigoro twose igihugu cy'u Rwanda wemeye kubisubiza ibisi ico twiyemeje nuko tugiye gufata ingingo zose zishoboka kugira abana b'u Burundi ntibasubire kugandagurwa bunyamaswa n'ivyo birara dusavye abarundi bose guhagarara amagabo kuko umutwe w'iterabwoba urasasiwe vyukuri ndava mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ariko naho biruko ntiducike inkokora mu ijambo ry'Imana niho handitswe ngo imbere y'uko mutata na mugenzi wawe urabanza umusaba amahoro ngo niyanka amahoro uratabaza abagenzi kugira bamuhanure n'ivyanka naho Imana izogira ikivuze none rero turasubiye gutera kamo ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda gukubita agatima mpembero bikubita gashi bigenze runtu babone ko inzu mubanye ihiye nagwawe ibigeramiwe abanyarwanda n'abarundi barabana y'ingwe ntacho bizoteza ko imbere ubwo butegetsi tugiye kandi gutaka makungu n'abantu b'umutima ukunda amahoro kugira barabe ko bogondoza ubwo butegetsi butagira ubuntu kugira barekure abakuru babo bicanyi baze mu Burundi hanyuma intahe bakubite mu gahanga nibatagati naho bamenye ko bariko bakwega karambaraye kuko bariko barema urwanko hagati y'abene gihugu bivyo bihugu ataruhara babishisemo Barundi bene wacu naho twahuye nizo nyatsi turashimiye abateramiro amahoro n'umutekano bakorera muri ya nyabune igizwe n'abajejwe intwaro abajejwe umutekano abajejwe ubutungane n'abene gihugu kuko kubera abo buraca bukira nta uturuka buka ngo atahe bunyama amahoro n'umutekano bikwiye igihugu cyose turipfurije
aya magambo ya president Evariste Ndayishimiye akurikiwe n'amagambo ya munyamabanga mukuru w'ishyakari riri ku butegetsi CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi uyu munyamabanga nawe yavuze ko batunguwe cyane n'uburyo u Rwanda rwabatengushye rwanga kubaha bagize uruhare mu gushaka guhirika ubutegetsi bwa president Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015 ariko ntibyabahira bamwe bahitamo guhingira mu Rwanda kimwe n'abandi bahungiye ku mugabane w'i Buraya
icyo gituma rero dusaba yuko ibiganiro nibibandanye babaduhe kabisa nyaka cindira heze kwiza kuko biheze n'izo babunanye n'ikigega cy'umukuru wa FPL idodoma tugiye mu mikoro ya CCM twarabunanye n'abandi ba delegation muri South Africa muri BRIC ikigega cy'umunyamabanga mukuru w'umugambo CNDD-FDD yaragiye Kigali cyo twatuzi ko byaheze twe turinde ko baduha igaharageze ku munsi wanyu ngira ngo tuvuga tuti ngira badozejo n'umugambo izobaza muri FPL cyo byumvira ko nawe
imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi ifunzwe n'igihugu cy'u Burundi nyuma y'umwaka umwe gusa n'amezi abiri ufunguwe ko wari warafunzwe nyuma y'iri ya kudeta twagarutse haruguru yageragejwe mu gihugu cy'u Burundi ariko ntiyacamo abayigerageje bamwe bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda abandi bahungira ku mugabane w'u Buraya ndetse no muri Amerika rusaba u Burundi ntibwahwemye gushyira igitutu ku Rwanda rusaba u Rwanda ku rwabashyikiriza aba baruhungiyemo u Rwanda narwo rwarabahakaniye rubabwira ko rusakurikiza amategeko n'amasezerano mpuzamahanga avuga ku mpunzi uyu mupaka wari umaze umwaka umwe ufunzwe usibye kudeta ya 2015 tano yageragejwe yatumye ufungwa ndetse n'icyorezo cya COVID-19 nacyo cyari cyaratumye udafungurirwa igihe kuko u Rwanda n'u Burundi bamaze igihe mu biganiro ariko baza kufungura iki cyorezo gicishije make mu kwakira umwaka wa 2022 nibwo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangaje ko yafunguye imipaka yose iruhuza n'u Rwanda yari yarafunzwe mu mwaka wa 2015 icyo gihe ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi yagize iti imipaka yose ihuza u Burundi n'ibihugu by'abaturanyi irafunguye u Burundi ubu ni nyabagendwa